Hello, uno musi rero tugiye kubandanya twiga icyongereza nkuko twabitanguye. Uno musi nawe tuzakurabira hamwe ibyerekeye ama adverbs. Umuntu yakwibaza ati mbega itandukaniro riri hagati ya adjective na adverb ni ryari? Misanzwe ubuheruka twarabonye yuko adjective igerageza kudondora uko umuntu ameze cyangwa ikintu kimeze, ariko adverb yoyo igerageza kuvuga uko igikorwa cyakoze. Birumvikana, urumva adjective dondora umuntu cyangwa uko umuntu ameze, ariko adverb igerageza kuvuga uko igikorwa cyagenze. Nk'akarero umuntu arakora cyane, mu kuvuga aho nyine tuvuze arakora cyane cyane bisigura ko uwo muntu bari kora tubwira ukungene akora. Mugabo tuvuze aranezerewe, kunezerwa, urumva tuba tuko tuvuga umuntu. Reka tubirabire hamwe kugira tubitahure cyane. Ehera aba hano turafise ama adjective nashobore guhinduramo ama adverb. Mugabo murabona ko hari itandukaniro. Iyo tufise ama adverb murabona ko twongeye ku kano kantu ly. Musanzwe ikintu kikwereka ko ari adverb ni kano kajambo cyane cyane ly. Nkuko mubona ko twa dufise nice, mugabo naciye nongera ko nicely. Nice turazi ko ari ikintu cyiza, ngo cyiza. Ama happy turakizweswe happy bisigura kunezerwa. Happy mugabo murabona ngaha naciye nongera ko kandi kajambo li cha dusoma happily. Musanzwe murabona ko hariho itandukaniro ngaha, murabona i y cyangwa y yashoboye guhinduka ikihinduka i. Musanzwe igihe ari igihe adjective iherezwa na y, icyo gihe ucugerageza kuyihindura ukayihindura kwanza ikaba I. Birumvikana, mugabo uraba ngaha kuri nice, kubera nice yoyo ubwayo isanzwe iherezwa na e. Kubw'ibyo ntitugeze tugerageza guhindura, twaciye twongera gusa li. Ego ndizera ngaha birumvikana. Hama akandi karero ka nyuma, quick bisigura kunyaruka, ikintu kinyaruka cyangwa umuntu anyaruka. So quick hama twaciye twongera ko quickly, murabona ko nungaha abanya twashoboye kongera ko gusa ly quickly. Mubisanzwe nuko rero bagira ama adverb muri hariho univyo ayo usanga atandukanya nuko mugabo menshi ashoboka usanga ameze kuno. Reka uno munsi tugarukize ngaha kuraba buno buryo bw'ama adverb. Mugabo imbere yuko turangiza birakenewe ko turaba uburorero, turabe uburorero burimo ano ma adverb tuje kuraba. Ego hama ikindi gihe tuzashobora kubandanyiriza ko tumaze kumenya neza bino. Reka tubandanye turabe uburorero. Hano rero nk'uko mubibona turafise uburorero butatu, reka tugerageze tusome hama dutahure icyo bisigura. You write nicely, murabona write bisigura kwandika. Aha twavuze rero duti wandika neza. Nicely murabona ko ari adverb yerekana uko igikorwa cyo kwandika kimeze, ni ukuvuga umuntu yandika neza biciza. Nicyo gituma nababwiye yuko adverb zigerageza kuvuga uko igikorwa cyagenze, ni ukuvuga ino verb. Hama turabe akarero ka kabiri, she sings happily. To sing bisigura kuririmba. She sings happily bisigura rero aririmba neza, ni ukuvuga ni umukobwa kubera twakoresheje she. Hama akarero ka nyuma ni he speaks quickly. Aha ni umuhungu, to speak bisigura kuvuga. Tuvuze rero duti he speaks quickly bisigura avuga anyarutsa. Eko ndibaza n'uburoro butahuritse kandi namwe murashobora kugerageza mukaraba na dictionnaire cyangwa mukaraba n'ubundi burorero bw'amadverbe mukaca mugerageza kubushyira mu majambo. Ndazi yuko tutariga cyane cyane amaverbe benshi, ariko ndizera ko tuzovyiga vuba. Hama tuzoca tubandanya twongera ko n'ibindi. Ego murakoze, ndizera ko uno munsi mwize ibitari bike. Reka nk'uko twama tubikora mukomeze kwimenyereza gushika igihe kiza nzosange by'ukuri mubitahura neza gusonga. Ego murakoze cyane rero, tuzosubira. See you soon.